wali kudawa bia tufatiri ya kupiti mtanda wetu wa YouTube. Wazio kubudabua TV moto. Yama kwetu, msani wa manchema Warigang wa bazooka na mweliza white vandijenu vidade video ya vachema ngulegeza. Video kenga ingu patikana ku YouTube. Hauna katoke no vidade kenga adi subscribe na wativa notification.
Hello baby.